allora?
Salve allora!
Kano, kwani yaba ya mkubenzi wa diagnostic services, inaofungua na unabraka zote.